Hello. How are you? Namhlanje ndizawuthetha nge-local music. Ndithe ndihlezi phaya ezola ndeva ngale nkwenkwe uvuvuzela. Le nkwenkwe eku-industry ye-music. Le nkwenkwe ikontributha ku-KDP, ikwaito dance program. Namhlanje ndiza kumenza abe nguyena umongameli wekwaito music. Umongameli nditsho i-president yekwaito music.
Style.
Style.
In the present.